bakunzi b'Imana nchuti bagenzi muduteze yompi kuri nonsa mizimu vye wacu Bikira Maria ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kane ni mu ndwi ya 23 mu gihe cy'amasaba mana ya Ecclesia gisanzwe mu mwaka ugaburikana kabiri mu gisomwa cya mbere uyu munsi Paulo aradukebura mu kungene two kwifata imbere yabo kumbure mu muzirikanyi wabo batabarakomera mu Bukristo no mu kwemera akagira ati nigenze mu mwitwarariko wo kwitaho abandi batarakomera mu rukundo erega ugiye kubiraba kandi nibwo buryo bwo kuba koko by'ukuri umunyakigongo umunyembabazi hafi ya mwene wacu nkuko inkuru nziza bidutumirira uyu munsi Yesu tukabona ukungene mbere we ashingira ikigongwe ahahanitse akagira ati ni mube abanyakigongwe nkuko so wanyu wo mwijuru ari umunyakigongwe urugero ni data ngibi rero ibisomwa tugiye gushikirizwa uyu munsi igisomwa cya mbere tugisanga mu ibaruwa rya mbere umutumwa porandike abanyekorenti mu kigabane cy'8 kuva ku murongo wa mbere b gushitsa ku murongo w'indwi no kuva ku murongo w'icumi gushika ku murongo wa 13 Izaburi y'ukwita iryo jambo ry'Imana ni Izaburi 138 inkuru nziza ni inkuru nziza mu kama wacu Yesu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka mwiranda mu kigabane cya 6 kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 38 dawe mu mwana wawe Yesu Kristu nuturonse mutima wawe mwiranda atuvure muri twebwe adukize imbere muri twebwe no muzirikanyi wacu ivyo byose bitubuza gusa nawe ngo dushobore kuba abanyakigongwe nk'uko uri umunyakigongwe
ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abakorenti nshuti zanje ubwenge butuma kwishima ariko urukundo nirwo rwubaka uwiyumvira ko hari icazi urya ntaramenya ingene yomenya nyene ukunda Imana we uwo arazwi n'Imana kuvyerekeye ibyo gufungura inyama zabagiwe ibigereranyo rero turazi yuko ibigereranyo ari ubusa ku isi kandi yuko atamana yindi iriho atari Imana imwe naho havugwa ivyitwa ibigirwamana ari mu ijuru canke ku isi nkuko hari ibigirwamana byinshi n'abakama benshi kuri twebwe hari Imana imwe rudende iriho yo data ariyo vyose vyamuka ko kandi ariyo twemerewe bisubiye hari umukamo umwe Yesu Kristu wabeshaho byose kandi ari we tugenda ko ariko bose ntibafise ubwo bwenge kubera kamenyero kibigereranyo bafise gushika ubu bamwe barya za nyama nk'inyama zabagiwe ibigereranyo nyene nako ka gatima mpanuro kabo gasanzwe kagoyagoya kakononekara uko niko ubwenge bwawe buzokwica ubudakomeye ari we mwene wanyu Kristo yafiriye mu gucumura gutyo kuri bene wanyu no mu gukomeretsa ka gatima mpanuro kabadakomeye muba muriko muracumura kuri Kristo nico gituma rero ivyo kurya nivyatirimutsa mwene wanyu nzohe binyama ubutacisubirako ngo singirimutse mwene wacu iri ni jambo ry'Imana nunjane mu nzira y'ubukiriro bw'amaho
nunjane mu nzira y'ubukiriro bw'amaho
mukama uranyitegereza kandi uranzi ndica rukabimenya nahaguruka ukabimenya akari mu mutima wanje ukamenya ukiri kure inzira ncamwo zose ni we uzizi
nujane mu nzira y'ubukiriro bw'amaho
ni wewe wampaye amagara ni wewe wandemye mu nda ya mama warangize agatangaza ndabigukengurukiye ibikorwa byawe na gahore nk'akandi
nujane mu nzira y'ubukiriro bw'amaho
nunyitegereze mukama uheze umenye umutima wanje nusuzume ibyanje uheze umenye ibyiyumviro byanje raba ko noba mu nzira mbi uheze unjane mu nzira y'ubukiriro bw'amaho
nunjane mu nzira y'ubukiriro bw'amaho
Ibyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wacu Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Rukamweranda ni mu kigabane cya gatandatu kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 38. Muri rya minsi Yesu yabari yabigishwa biwati mwebwe munyumviriza ndababwiye kunda abansi banyu girire neza ababanka heza gira ababavuma sabire abababeshera hagize ugu kubita kwitama rimwe tega kandi irindi nuzo gutwara umutamana numubuze kugutwara ikanzu ugusavye numuhe kandi nuzo gutwara utwawe ntutuburanire icyo mushaka kwabandi babagirira kibagirire namwe nimwakunda babakunda gusa nibamari iki nabanyaka binyene barakunda babakunda nimwagirira neza ababagirira neza bibamari iki nabanyakabi niko bagira nimwagura nabo mwishimiye ko bazobasubiza bibamari iki nabanyakabi baragura nabanyakabi ngo baronke ibingana na bino mweho kunda abansi banyu gire neza mugurana tacho mwishimiye impera yanyu izoba nini kandi muba bana b'uwo mwijuru kuko agirira neza intashima nababi ni muba abanyakigongwe nkuko so wanyu ari umunyakigongwe ntimucira abandi bubi niho mutazorucirwa ntimucira igihana abandi niho mutazogicirwa rekurira abandi niho muzorekurirwa tange niho bazobaha bazobasubiza ingero nyayo yuzuye itsindagiye kandi sesekaye ingero mugeresha niyo namwe muzogeregwako nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Kanye ntore zimana mu gisomwa cya mbere turumva Paulo agerageza gufasha abakristo bikorenti gutora umuco ku kibazo muri bimwe mu bibazo byinshi wasanga bihanze imiryango y'abakristo ba mbere yasani yidwibiye mu gipagani cyenyuje aho wasanga mbere n'inyama zabazwe zigurishwa ku masoko zabanje guherezwa ibigirwa mana zabanje rero gushikanirwa ibigirwa mana imbere yuko zija ku masoko. Aha rero ikibazo cyavyukana iki nuko mu bisanzwe umuntu ariko arafunguriwe yoshoboye kuzirinda atangorane ariko hakaba ikibazo nk'igihe umuntu w'umukristu atumiwe kujya gufungura handi agategerezwa gusangira n'abapagani bateguye izo nyama none ubwo yotegeze guca yifata nk'abandi bose akazifungura ata mutima umukomakoma ikibazo kikaza muri bo bati ubwo none niko bari gushira hamwe n'ibigirwa mana kandi twaravyiyambuye tukemera Imana imwe rudende muri Yesu Kristo umukama wacu. Paulo mu kwishura icyo kibazo cari kibahanze acishuye mu buryo bubiri. Ubwa mbere imbere y'ikibazo nk'ico no kubanza gusubira kumva neza gusobanukirwa neza nahashingiye ukwemera kwacu. Ukwemera kwacu kutwemeza ko hari Imana imwe sa yatwimenyesheje muri Yesu Kristo umukama wacu. Nta mana nyinshi ziriho rero, nta bakama bandi bariho, ibigirwa mana nta biriho by'ukuri, nta biriho mu buzima. Ivyo rero birabohora cyane umuntu, bikamubohora bya bintu byose byubakiriye kubigirwa mana mbere n'imigirwa usanga babigirira. Muze mwiheze abantu bose mbere naho babagendera mu bigirwa mana by'ukuri by'amashetani atari Imana usanga bama mu bwoba, ugasanga baba mu bintu by'ukuguma baziririza ibintu byinshi kugira ngo bumvishe ububasha bw'icyo kigirwa mana kisanzwe kitariho. Imana nimwe sa niyo twahishuriwe na Yesu Kristo, n'Imana se umukama wacu Yesu Kristo. Ni byiza yuko imbere y'ibibazo bimwe bimwe byose by'ukwemera duheza tukagira bene iyi nyifato y'ukubanza kwibaza tuti mbe none muri ibyo ukwemera kwacu kutubwira iki muri ibibazo byose usanga uyu munsi isi camwo mu nyifato mu mibereho ya misi yose igume ihindagurika umuntu akabanza kibaza ati ukwemera kunyigisha iki imbere mbere izi nyifata usanga ziguma ziza zizana naho mu bihugu bya Buraya natwe tugapfa kumiragura ngo niho hazana n'iby'iterambere byose abantu tugapfa gukurikira uko canke kumbure kubera inyungu z'amafaranga ziba ziri inyuma ibazo bijanye n'inyifata mu kwemera nkabimwe tumenyereye kumva uyu munsi kubijanye n'ibyirondoka n'ibindi umuntu akabanza akibaza ikibazo kugira ngo atore inzira n'inyishu neza ati ukwemera kwanje muri Yesu Kristo kunyigisha iki kumbohora gute muri ibyo byose kuko bene ibyo usanga hari nk'ibintu biboha koko umuzirikanyi w'umuntu n'umutima w'umuntu mu bigirwamana by'iki gihe ariko kandi Paul bwa kabiri agerageje kwishura icyo kibazo yisunga urukundo ibwirizwa ry'urukundo nako muri abakristu hari abo wasanga koko bafite umuzirikanyi utomokewe kandi ukomeye neza bagaca bafungura izo nyamata cyo binona ivyo mugabo bigaca bitirimutsa abo muzirikanyi utarakomera abagatima mpanuro katarakomera ugatose kandi umuzirikanyi wabo agatima mpanuro kabo kakaguma kiyagiriza ntigaheze ngo gakomere Paul akagira ati nivyo muratahura neza kandi nivyo ukuri izo myama zahereje ibigirwamana ntakirimwo numuyaguraho ntakirimwo ariko akabahanura ati byoba byiza mutagendeye gusa kubumenye bw'ico mufise mukagerageza kwengenga abandi kwibuka abandi hafi yanyu mu rukundo batarakomera mu muzirikanyi akabatumira rero ko batoheza ngo basange bariko bariraba bonyene mukungene batahura neza ibintu ngo bibagire bene wabo batarakomera mu gatima mpanuro gusange babatirimukije imbere y'umukama rero ukwiyumva n'ukugendera mu kwiyumva gusa ntibihagije igihambaye imbere n'ukubanza gucisha imbere umuvukanye umutima wiwe warukowe n'amaraso ya Kristo urahambaye gusumbya igihe koko ikintu cyose no cirinda atacu kinyici iwanje imbere y'Imana by'ukuri kugira ngo shobore gutabara korohereza no gufasha umuvukanye atarakomera aho rero mba nkoze ikintu cyiza Imana ishima gusumbya urukundo umwitwarare ko umuvukanye iri hafi yanje rurarengeye birarengeye na kure ukwiyumva no kugomba kurangura ibintu fatiye kuri jewe jenyene musa nafatiye kubandi bari hafi yanje na cane cane abo muzirikanye utarakomera mu buzima bw'ubukristu turahamagariwe kwama twitonda tugaheza tukicisha bugufi tukagerageza kudugana buke buke aba batarakomera mu kwemera kwabo canke mu muzirikanye wabo gatima manuro kabo kugira ngo nabo bacobore kumva ko bateye intambwe mu mukama ari nacyo gituma ibibazo byose bishobora kugira mu nyifato zikomoka mu kwemera ari ugushyira imbere iyo nyifato yuzuye urukundo idaheza ngo icishe ku buhomba cyangwa icishe ku biti n'amabuye ababa bataratahura neza ngo umuntu asange yabashize ku ruhande ariko mbere akaba ari bafatira ko kugira ngo adugane neza umuzirikanye ntagatima mpanuro kabo ngiyo rero inyifato irimo kwemera n'urukundo imbere y'inyifato n'ibazo byose by'inyifato tugira muri ubu buzima ibyo bintu bibiri bikama binywanye ubwa mbere usubira kumva ahashingiye ukwemera kwacu neza ariko tugaheza tukabinywanisha no kugira inyifato y'urukundo kuri abo bose baba batarakomera muri uko kwemera mu nkuru nziza naho Yesu Kristo aragarutse ku ijambo rihambaye rwose byo kurekurira abandi mbere w'umenga anabishingiye ahanitse rwose aho kenshi bitugora guhambya ati ni muba abanyakigongwe nkuko so wanya ari umunyakigongwe aradutumira kureka ngo ubwiza ubuntu n'ikigongwe vya data bidusesekariremwo gushika naho byoheza bigashikira bigasesekarira no kubansi bacu bavukanye tuvuganye ukuri kose nta numwe atumva muri we ingene kurekurira uwundi bigoye rwose mbere ugasanga umengo kwihora inzigo urwanko biradutanga imbere bikitanganiza gufata ikibanza muri twebwe imbere muri twebwe mutima wacu ariko Yesu ntatinya kuduha urugero kuri data wo mwijuru kandi azi intege nke zacu iyo hageze ikibazo cyo kurekurira abandi suko omenga gomba kutuma ramazi imbere yingene bikunze kutunanira ahubwo nuko ataho yigera afatira umuntu hasi hato habayabaye ukamenga n'umuntu abona ko umuntu kiremwa atakinda shoboye ko ari uwo guheberaho akukumbira aho bimunanira umuntu mwiza arizera uwundi naho yoba kiri magara make akizera ko intambwe isumbirije ishoboka mu buzima bwiwe suyagira ati ntacu uzovamwo nta n'inkono yitabu uzovamwo uzopfuko umuntu afata mugenzi we gutyo ntaba ariko amurabira mu mutima no mu rukundo rwa Yesu Kristo ubumuhebuye kandi agihumeka Yesu ntawahebura igihe agihumeka arazi neza ukuri twaremewe na data nkako ijambo rya mbere ukuri kwa mbere kwavuzwe ku muntu sukundi nuko yaremwe ku shusho y'Imana Yesu ararajwe ishinga no kubona nosa na dawe wo mwijuru naho uyu munsi kurekurira uwundi numva bindi kure nk'izuba riri kure y'isi mu kwizera Yesu birashoboka bukebuke bikaza biraba hafi yanje nka kurya izuba nubwo riri kure tuza turaryumva mu mishwarara yaryo no mu gasusuruko iyo mishwarara rizana bukebuke muri Yesu Kristo nkatera intambwe mukuza ndimenyereza kurekurira uwundi nkanka gutegekanya ikibi nkimenyereza kwiyumvira neza uwundi kumusabira no mu gukora icyiza kuri we naho yoba yangiriye nabi si ibintu bica biza bukwi na bukwi ariko ni ibintu biza biraza mu ntambuko z'ubuzima bwacu igihe tugumye tubirondera muri Yesu Kristo Pawulo ati mwebwe mwatowe n'Imana mwebwe bakunzi bayo aratwibutsa ko twatowe n'Imana turabakunzi b'Imana dukomejeho n'iryo teka tugerageze ngo turondere gusa na data tugendere uko kuri kubuzima bwacu ko nako suko ibyo bitunanira ahubwo nuko twaremwe ku ishusho y'Imana bukebuke iyo shusho y'Imana iziratsinda ize irakomera muri twebwe mu kugerageza kwisunga ijambo ry'umukama kwisunga iryo Yesu dusavye ivyo Yesu atumenyesheje duhu kuboko Yesu abidushoboze adutambutse dufashijwe nawe tuba abanyakigongwe nkuko dawo mwijuru ari umunyakigongwe amen ku izina rya data ni rya mwana ni rya mutima mweranda amen